Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabahaye ikaze muri ku kwezi kwa cumi. Ijambo duhagara ko muri ku kwezi turibona mu gitabo cy'itanguriro igice cy'umunani umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatanu. Itanguriro igice cy'umunani umurongo wa mbere gushika ku wa gatanu handitswe ngo umutwe w'amajambo ngo ingene umwuzure wakamye. Imana yibuka Nowa, ibikoko byose n'ibitungwa byose byari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhutisha umuyaga ku isi, amazi atangura kugabanuka, amasoko y'ikuzimu arazibigwa, n'ingomero zo mu ijuru ziragomegwa, imvura iva mu ijuru irahita. Amazi agenda ahoka ku isi uko bukeye. Ya minsi ijana mirongo itanu iheze amazi atangura kugabanuka. Mu kwezi kw'indwi, ku igenekezo ryako ry'icumi n'indwi, bwa bwato buhagarara ku misozi yo muri Ararati. Umurongo wa gatanu, amazi agenda aragabanuka ubudasiba gushitsa mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi ku igenekezo ryako rya mbere, udutwe tw'imisozi turaboneka. Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo kaze mu kwezi kwiza, ukwezi kwaho ibyawe byiza, ibyiza byawe biseruka. Ndavuze ngo kaze mu kwezi kwaho ibyiza byawe biseruka. Mukundwa, sinzi icamizi byawe, sinzi ibihe bibi waciyemo mu mezi aheze, mu myaka iheze. Ndakwifurije nk'uko Imana abikoreye Nowa. Yari yabuze abantu, yari yapfusha abantu benshi, ababanyi n'ibitungwa n'ibirimwa byinshi, ariko buhoro buhoro icyari cyabikoze kirahagarara, imisozi iraseruka. Igihe mwemu yararetse ikintu nk'iki kikandikwa, ari igituma. Reka nawe byandikwe ngo mu kwezi kw'icumi udusozi twawe twaraserutse, akazi karaserutse, mitende yaraje urakira, imyango yarugurutse, umwiza aravuye mu muryango, ibyago byarahagaze, haba indirimbo. Imana iguhoze, Imana ikunezereze, Imana igutwenze mu kukwereka ibyiza byawe byari binyegeje bigaseruka. Urakoze kudutega yombi. Kaze mu kwezi kwiza, uragahezagirwa n'umwami w'ibihe, n'umwami aganza ibihe, ntaganzwa n'ibihe ariko ahindura ibihe. Urakoze kudutega yombi.